abantu uphila impilo ye compromise ngoba ubrua kuthi isihlobo sakho sithi abangani bakho bathi he baza ngihleka he baza kuthi nginje lalela wena bani izulu asilo la kwa for wena izulu kasilo likayisho izulu kasilo likanyoko izulu kasilo lika dade wenu izulu kasilo likamali makho asilo likakhulu wakho asilo likamakhelwane wakho asilo likamanager wakho izulu kasilo likakhoweka wakho izulu ngelikathi kafuni nomunye aphuphe kathandi nomunye umphefumulo lahleke futhi yikho njengoba impalampali izakhala khathesi so uyasiphaphamisa bona la wenzwana ngutshele njengoba usuzwile so yethuka baleka ungcono ube ligwala baleka bakuhleke kulungile kodwa embusweni kathixo ungene impalampali iyakhala lapha manje ungaqali ke phume ebantwini ungathokozisa abantu abala zulu abantu bayokuhleka wena usulahlekile uzawuhlenga ngani umphefumulo wakho